Ko Pēkere Fruean, te ringa toi Māori hō o te wā, kia tī ramarama tōna ingoa I roto I te ao toi. Kei te whare toi o te pātaka I Porirua, tana whakātūranga toi tuatahi e tū ana I tēnei wā nei. E 21 o na tau, e whātau noiho ia, e paita ana, kei a Moana Makapelu Lee ngā whakamārama.
Mō Pēkere Fruean, he kāna wehi te ao katoa.
It's like the tip-top. Like the
scary
things.
Yeah. Tuia ko tōna tuanui tērā.
I just stood on a stool and like just stretched.
Nā e nei pūkenga ona, I rangona ia e te mātanga ringatohu toi Māori, a Darcy Nicholas.
My mum had got him to speak at a matariki event that she was holding, and at the time she had broken her arm and so she had a cast on it.
I saw a drawing on her mother's hand and I inquired as to who the artist was, and then I met Pēkere and I realised we have a special artist here.
Ka poipoia ia e Darcy, kia whakatūtahi rāua I tēnei whakāturanga ki te whare toi nei o pātaka.
I think it's crazy to think about people would actually, you know, want to have my art in their home.
Ko te āhuatanga o ngā mahi a Pēkere, me e Darcy, ki te hono I te ao kikokiko, ki te ao wairua ki.
She's creating art that goes right outside the boundaries of what one would call Māori art.
He mata ora, he mata kōrero. Mō nā he rongoā mō te matenga o tōna pāpā, iaia e iwa noiho te pakeke.
A lot of it comes from a time where I can't find the words to speak, I guess. So a lot of my art is based on, I guess, my inner world.
He mea waihanga nā te kiriaku, piakano, peitahinu, peitarehu, me te papahune.
I guess they represent, I don't know, just everything, you know? Like even with all the nature around us, everything like that, I feel like I see faces in everything.
You cannot photograph what is in the creative mind of a great artist, and those great artists are very rare.
He moimoi a tonu mō Pēkere, kua whātau noiho nei e mahi toi ana.
Honestly, I feel like I don't think I could stop painting even if I wanted to. I feel like it now it's become a big part of just understanding myself.
Me te ao kei o naringa. Ka whakahaere tia te whakātūranga nei ki pātaka I Porirua, tainoa ki te toru o Hepetema. Moana Makapelu Lee, te karere.